We
care.
I'm not
good.
I'm not good. I'm
not good. I'm not good. I'm not
good.
I'm not good. I'm not good. I'm not good.
I'm not good.
I'm not good. I'm not good.
I don't know.
No matter how you see guy, how
beggar, Muruma, Vuka. No, never need to give woman who was to go to my hill and tell you that. The damper, Kissimaji window, said Wanch.
Now,
I don't know about me and never to have about what it is out.
That would be. I'm going to go back to the crowd. What's my go back there?
It is a Muru man, human, three tay. No, no, no.
I'm going to go to the hospital.
Ivyo kurondera amasoko nge ndurondera handi ngaha ntabiri
cyaheze cyari gani kuba
ndakubwiye ntireka kutugora udutesha umwanya
wewe wari
cewe ndazi neza kubitarahera kuko yabinyera tubatwara
bimwe madam nge ndurondera handi reka kudutesha umwanya tuvuza yakati keshi kwitwara hije kuba nakeshi
je ivyo bintu se nshobora kubyumva ko ndazi neza yuko atama higanwa yabaye I'm not sure about that.
Ingaruka mbisi sosa sisa shika no kumwana wawe.